Sí, ngithanda ukubonga kakhulu ngento engenzele yona. Kumele akhulume kuphela ukuqina.
Thank you so much guys, ngothando ningikhombise lona nengane nosabelo. I remember sihlele nandusi uma kishuthi nembuzi ngithi angifuni ebhebisha mina. But okay, layibo. Thank you so much guys. Nokuthi nje nizama ukungifihlela as guys akufani nami ngaze ngayimpatha. Ngangasola. Wayingasola kanjena.
Mayingawo into nje.
Oh my
ingawe le.
Thank you so much guys. Angazi ukuthi ngangathini. Ale kuphi. Bengalindele into enkulu kangaka. Ngiyabonga ukuthi ningikhombisa uthando guys. Yo. Each and everyone.